Isoleke liqala lemidlalo obhanyabhanya nelikamabona kude uKhoni Chume nobeneminyaka engamashumi asixhenxe nesibini ngethuba besesibhedlele. Lintunye kwengomlilo ibandla lomfundisi owaziwayo emva kokubonwa kwividiyo egrogrisa ngocelemba otishala kwisikolo samabanga phantsi Matshidiso Primary School eGatlehong kwiMpumalanga.
The players work hard and they ask a lot. So we do many things with questions, with answers.
Umqeqeshi weSikhukhune United uthi iqela lakhe liwulungele umdlalo weMTN 8 ngomgqibelo. Sinamkele kwiindaba zethu ngobuhlwanje andaba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla kotani mzontsundu. Akasekho emhlabeni umdlalo imiboniso bhanyabhanya kamabonakude umama uKhoni Chume. UChume usweleke namhlanje esibhedlele eneminyaka engamashumi asixhenxe anesibini.
Umama uKhoni Chume ebesaziwa kakhulu ngemidlalo ephambili kumabonakude nemidlalo bhanyabhanya efana noBlack Panther, Zone 14, Rhythm City kunye neGomora. Njengoko usapho lwakwaChiweme ludandathekile, unyana ukwazile ukuthetha nelijelo lendaba nalapho echaze umama wakhe njengomntu ebenamaphupha nobezimisele emsebenzini wakhe kwaye ubashiye nomzila ongasoze ulibaleke.
We are proud to be her children. I think she's left us a beautiful legacy and the work that she's done, not only just for her children or her family, but for the community and the country at large. As you would know, Mom Khoni was one of the most notable icons coming from South Africa, and her work through activism on HIV and AIDS program, gender-based violence, on voter education in 1994, those are all things that we take as inspiration, and we look forward in continuing her legacy as her children.
Usapho luthi lufuna akhunjulwe njengomntu obenobuntu.
We would like her to be remembered as a person who gave her all through her talents. As you would know that Mom Khoni had the acting of business workshops that were touring around the country, just also sharing the skills and the knowledge that she has attained over the years with youth from all over the country. So we'd want her to be remembered as someone who was selfless and someone who always wanted to see the next person doing great and believing in their God-given talents.
Uthi umama wakhe bengawuvali umlomo ngomboniso kumabonakude.
One of her favorite roles that she always spoke about actually was a role on Zone 14. She played Stella, Stella Stars. She loved that character because she always said that, you know, for the longest time, she's always played this motherly character, and when she got the call for that role, she said, "Yes, I'm going to take it on." And she really enjoyed playing that role, and I think she even won an award for it. She won Best Actress at the SAFTA for that particular role that she was.
Okwangoku azikabikho inkcukacha ezithe vetshe ngokubekwa kwakhe, kodwa usapho luthi luza kuthi qolo lusenza izibhengezo.
Inqumbo yabazali yiyo ekhokelele ekubeni bahlale ngaphandle kwamasango esikolo samabanga phantsi Matshidiso Primary School ngentseni yanamhlanje okube kuphenjelelwa lunqongophalo labantwana babo emva kwesiganeko somfundisi owaziwayo nobethe ndi kwividiyo ephethe ucelemba nalapho bephelekwa yindoda ebiphethe umpu nehluthi abantwana kwesi sikolo izolo.
Kuntunyekwe ngomlilo intente yecawe yomfundisi owaziwayo ngenjixukuxa namhlanje. Le cawe yaseGatlehong kwiMpumalanga ithe yangqongqa emva kokuba lo mfundisi ebonwe kwividiyo kumakhasi ezonxibelelwano ephethe umkhono wekati engena kumasango wesikolo, nto leyo eshiye abafundi nabafundisintsapho bekhwanqisekile. Abazali bathi baxhalabile ngokhuseleko lwabantwana babo ezikolweni.
We spoke to our teacher via WhatsApp. Ukuthi abantwana bangeze esikolweni today. They said they must come. So today, ama officials, ama different parties, they come in and come out. Tina, we are left outside. Meanwhile, our kids are inside there. So our concern is, let them release our kids so that babe would ezandleni zethu then they sort out the mess ekhona la esikolweni.
Umcommissioner wamapolisa kweliphondo uthi amapolisa akhawuleze afika kwaye kubanjwe abantu abahlanu ngokuphathelene nokuziphatha kwalomfundisi waziwayo kwisikolo saseKahlehong kwaye kulindeleke bavele enkundleni.
It is unfortunate that you know the community that went out and then this church have been banned, but you can see that we have deployed a high contingency of the police presence. What we are happy of is that other stakeholders, they are here, like your Department of Education, as you know that we have to push that collaboration.
Umabona uthi amagosa abila esoma ngelizamo ukusombulula lomba ukuza abantwana babuyele esikolweni.
We are going to be finalizing a process with the social development because they need to mediate, they need to lead the process because those children must come back to school. So they must be conducting counseling to them because they need it.
Othethe lombutho abafundi uthi bazaqinisekisa ukuba umthetho udlala indima yawo kwelityala. Ukanti kutyalwe amapolisa ongezelelweyo eKahlehong emva kwesisiganeko.
Ujaji Rathi Mokgwatlheng unqwalile ukuba uKenneth Lambert Steyn abuyele emkhumbini azokunika ubungqina esi sicelo sifakwe namhlanje ngumbuso kwityala likaSenzo Meyiwa. USteyn uthathe umhlalaphantsi waxelela inkundla ukuba umtyholwa wesihlanu ufiso kuhle Ntuli watsalela umnxeba uKelly Khumalo izihlandlo ezimbini phambi kokubulawa kukaMeyiwa, kodwa lo mnxeba awubonakali kushicilelo leminxeba kwinkampani yakwaVodacom.
Emva kokuxambuliswano phakathi kwabatshutshisi namagqwetha abatyholwa, uJaji Rata Mokgwatlheng uye wanika umkhombandlela wokuba uColonel Lambert Steyn abuyele emkhumbini. USteyn wanika ubungqina kulo nyaka ophelileyo ngo-Agasti, nalapho wathi kwakukho unxibelelwano phakathi komtyholwa wesihlanu uFiso Kuhle Ntuli kunye noKelly Khumalo ngo-Agasti ka-2014. Kodwa ngoku awuqini umnqwazi kwinkundla njengoko ibone izikhewu kubungqina kwaye oku kunyanzelisa ukuba umbuso ufake isicelo sokuba uSteyn abuyele emkhumbini.
I agree with the state when they say Steyn must come and account. This court is also baffled, I can tell you that, by the evidence given by Colonel Steyn.
Amagqwetha abatyholwa bathi ukubizwa kwakhona kukaSteyn akuhambiselani kwaphela.
The interest of justice, my lord, I submit with due respect, does not allow the recalling of a witness to come and repeat evidence, explanation that has already been testified in court. Because that will amount to an unfair trial on the part of the defense case.
Nangona kunjalo ijaji iye yavuma ukuba uSteyn abuyele kule nkundla.
So all the state says wants to happen is that Lieutenant Steyn must come and clarify the issue of the two calls, not to give new evidence. That's how I understand the application. And not to correct this evidence.
Eli tyala lizakuphinda lihlale ngomvulo wevekezayo.
Iphulo lobesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma lokutshutshisa umongameli Cyril Ramaphosa lihlehliselwe uFebruwari kunyaka ozayo. Amagqwetha kamnumzana Zuma acele ukuba anikwe ixesha elwengezelekileyo ukuze agqibezele ityala lawo kwinkundla yomgaqo-siseko. Lokazuma utyhola uRamaphosa ngokusilela ukuthatha amanyathelo ngakumtshutshisi uBilly Downer ngelithi lokaDowner wakhupha iinkcukacha zempilo yakhe kwintatheli uKaren Moon.
No, what happened today was just a normal process of postponement. As people would remember that we've got two parallel processes happening. The accused is still facing his woes at the criminal court, and that process is still on its way up to the constitutional court. So up until that matter is resolved, these civil proceedings will continue to be postponed.
After discussions with my learned friend and also discussions in chambers, the proposal is that once again we ask for a long postponement. Normally, as you know, from April up to now, it was deliberately long to allow those processes to unfold. And we would therefore, my lord, ask for an order in terms of Section 168 of the Criminal Procedure Act for a further postponement. And this time, given the timelines, the likely timelines in the processes that are envisaged, we would we the date that has been agreed, my lord, is the 6th of February, 2025.
Bakhala ngokungaqeshwa ootishala bangaphangeliyo KwaZulu-Natal. Ezi tishala zingungelene ngaphandle kwee-ofisi zesebe zinyanzelisa ukunikwa imisebenzi ngelithi kudala zithenjiswa.
Ootitshala bangaphangeliyo kwiphondo laKwaZulu-Natal bancame izindlu zabo bachitha ixesha ngaphandle kwesebe lezemfundo benyanzelisa ukuqeshwa. Uninzi lwabo luthi kudala luthenjiswa ngemisebenzi.
There are many schools that are complaining, many principals that are complaining that they have a shortage of teachers. So we demand appointment letters from the department.
I graduated 2020 May, I think it was 17 May. The journey was not easy. Even at university, we fought for NSFAS to be free. Everything, we fought for it. Even now, we are here, we are here to fight for our employment. The journey is not easy.
Isebe lezemfundo lithe kukho inkqubo ezilandelwayo.
You will have an appreciation of recollection that the MEC, when he came, he made a pronouncement that when the MEC pronounces, it becomes a declaration of some sort, that posts are going to be advertised through a bulletin that will be known publicly. We are in the process of collating that information. The first draft of that presentation served before the MEC last Thursday, which then had some punctuations, which led to the DDG Advocate Masubu having a meeting with the district directors yesterday morning. The deadline for submission by all districts is close of business today on the 6th of August, because tomorrow there's a possibility of a sitting of the LRC where the staffing committee is going to look into the matter.
Ukanti abatitshala bathi bazifundela nzima ezi zidanga yaye inani lootitshala lishokoxekile ezikolweni.
Inkqubo yesizwe yoncedo lwezezimali yabafundi NSFAS ithe thaca izicwangciso zayo ngale ngxowamali kukuqeshwa kweenkampani ezimbini zophicotho zincwadi.
I-National Student Financial Aid Scheme yonyule iifem zophicotho zincwadi, i-KPMG kunye ne-BDO Global, ukuba zincedise kwimiba eyahlukeneyo ejongene nale ngxowamali. Umlawuli wale ngxowamali, uFreeman Nomvalo, uthi oku kuza kunceda ukujongana nokusilela konikezelo lwenkonzo.
You're not going to be able to address that backlog unless you deal with additional capacity. And to that end, we've brought in the services of KPMG and BDO to assist us on three key areas: the closeout report, the annual financial statements, as well as the student accommodation issues. The intention is to be able to deal with the backlog, but at the same time to design processes and systems for the future so that the problems we've experienced do not recur.
Unomvalo uthi sele yenziwe inkqubela phambili ekubuyiseni imali kumaziko ngenzame zecandelo elikhethekileyo lophando.
But the progress made thus far, I think, helps. Linked with this is the issue of recovering funds that may be owed to us by the institutions, and of course, paying over what we may be owing as NSFAS. Thus far, we've collected a net of 486 million through the efforts of NSFAS, as well as an additional 476 million through the efforts of the Special Investigation Unit.
Ukwathi ukufumana indawo yokuhlala yabafundi efanelekileyo kuseyingxaki enkulu. Kusenjalo, ilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC, uNobuhle Nkabane, uthi ukuzinzisa le ngxowamali iseyinto ephambili.
The second issue that the Lekhutla spoke about is stabilizing NSFAS, which has a number of issues, inefficiencies, maladministration, as well as misuse of funds. So what we are doing there, we have actually reviewed or amended the terms of reference, and they were issued on the 1st of August.
Unkabane uti, baza kusaki kiza eliza kutili jongi miba yenda wazo kitala zabafundi, ukuze kutatu izi kibes vanelegileyo ukuya pambili.
Kwenze intetho yakhe yokuvala ilerhotle ANC mongameli Cyril Ramaphosa nalaphathe indibano yabo ibe likhubalo lenkuthazo yencoko yesizwe iNational Dialogue njengechiza eliza kubanika ithuba lokuphucula ilizwe loMzantsi Afrika. Ukwathe bavume ngazwinye ukuba le ncoko kuzafuneka iquke wonke ubani ukuthethe oku ngale njikalanga nanjengoko kuqukunjelwe ilerhotle esigqiba esiphezulu se-ANC eqhube iintsuku ezintandathu eBoksburg ekuruleni.
The Lekgotla supported the calling of the National Dialogue as an initiative that will enable us to craft a comprehensive national social compact that will determine the South Africa we want. We agreed that the National Dialogue must be as inclusive as possible.
Ukanti ngaphambili amalungu esisigqeba atshintshiselene ngeqonga kwintlanganiso nonondaba namhlanje icacisa izisombululo abaphume nazo phala phambili ke imiba efana nolwaphulo-mthetho ubundlobongelo obusekelezelwe kwisini ungenelelo koomasipala umba wamanzi kwanomba wabemi bamanye amazwe abafudukela kweli.
Amalungu esigqeba esiphezulu se-ANC athethaca izicwangciso nezisombululo ezigwadlwe kwilirhutla yalo mbutho. Umphathiso wezempilo ugangathenga amandla phezu komba we-NHI ngelixa unikezelo lombane lube yenye yemiba ephambili eshukuxiweyo.
Because there is a health insurance company, I think it's Momentum Health, which produced figures that this NHI that they are talking about is going to cost 1.5 trillion rand. That is three times what the country spending on healthcare at the moment, in both public and private. I found this extremely unfortunate in very bad taste.
What we have acknowledged is the fact that while nationally there's a key message of no load shedding, citizens' real experience is load reduction in municipalities. So we then emphasize the importance of that. While we have given the mandate to ensure that there's transmission, the redistribution or distribution program remains critical. And working together with municipalities to ensure that there is energy supply and energy availability will be critical going forward.
Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mkhunu uvumile ukuba iqondo lolwaphulo-mthetho liphezulu yaye kukho apho basilela khona njengebutho lesipolisa.
The current situation is not out of control. But we were also saying, it's also not really under control. It's not under control either. But it's somewhere in between the two. And that's our worry. Because we should be saying outright and with confidence, the situation is under control.
Usekela mphathiso emicimbi yezekhaya uthi baza kuqinisa isandla kwimida yeli. Kambe usekela mphathiso wemfundo yesiseko uNobuhle Nkabane uthe omnye umba abancokole ngawo kwilirhutla kukudala uzinzo kwimali yesibonelelo yabafundi gxebe iNSFAS.
Iqela lebhola ekhatywayo laseLimpopo iSikhukhune United lijonge ukwenza ngcono kwindebe ye-MTN 8 kulo nyaka. iSikhukhune United zilungiselela umdlalo we-MTN 8 ne-Cape Town City ngomgqibelo.
Umqeqesho omtsha weSikhukhune United uPeter Hibala uthi amakhwenkwe akhe asebenza nzima ukuzilungiselela umdlalo we-MTN 8 ngale mpelaveki. Utsho esithi bajonge kakhulu ukuphucula indlela elihlasela ngayo eli qela ukuze likwazi ukufaka amanqaku kule season sijonge kuyo.
This is an aim to shoot many goals, more goals, and we do now every day, finishing with counter-attack principles, with finishing on the wings. We do finishing in the center, we do finishing in the half spaces. We work with a lot of many rebounds by offense.
iSikhukhune United negqibe isizini ephelileyo ihleli kwindawo yesine. Ityikitye abadlali abatsha kwaye ukapteni weli qela uLinda Mtambo ukholelwa ukuba aba badlali baza kuncedisa ukunyusa nangakumbi umgangatho weli qela kulo nyaka.
As a team, I think collectively the cohesion is there. We look ready for the first match. And yes, we are going to put the team first, you know, more than individuals.
Umqeqeshi uHibhala nophuma kwelaseJamani uthi iqela lakhe liliqulela ligangatha ukuzilungisela umdlalo wangomgqibelo.
I have a coaching team who was a long time in South Africa, so they know every player from Cape Town City. And I have also a good video analyst who give me some videos. We will discuss about this. I think Eric play flexible. It's a good team.
Lo mdlalo we-MTN 8 phakathi kwesikhukhune United ne-Cape Town City uza kudlalelwa kwibala iPeter Mkhaba ngentsimbi yesithathu ngomgqibelo.
Masiphosa amehlo kwimozulu.
Mawethu.